Shaka bacurangira indirimbo yitwa Shimira Uwiteka Hera Hayo. Yaririmbwe na Israel iracyaturagiye. Zaburi 150. Thank you.